ɛwurade mu ɔdɛ na yɛdutu a ɔ ayɛyɛ dwom ne asradwom no saa bɛ ɛfɛ adutu yi ɛyɛ deɛ